cikin hidimar bikin da ake kenan na sarkin matasan dambe a Shafa wanda ake yi a gidan wasa na tambuwal da ke birnin Katsina duku a yau ne ake wannan hidimar biki
Oh, my God.